agenda, creating an inclusive wealth and security.
Nyamara ndatsika namenewa araenda pa slow time. Tawi na iliyonse akhala kusintha kuchoka ku ndomekoenda pang'ono pang'ono kufika ku ndomekoenda mwachangu imene imatchedwa Big Time. Tawi na iliyonse nyamara ndatsika namenewa akhala kusintha kuchoka ku imene kupita ku Big Time.
Thank you.
alina.
Thank you. kare